Sawubona mngani, ngiyabingelela, ngiyaphinda ngiyakwamukela kuyo le channel esesiphinde sasihlangana ngaso lesi sikhathi. Ngisacela ukukhuthaza ukuthi awushaye lapho subscribing uze umsalume ngabe sikuthatha sikubeka kwehamba phambili neshisayo, wena wabona into eyithrendayo lapha kumaskandi. Namhlanje ke sikulethele sona, sikuphathele indaba enkulu lapha ungobhazabhaza wendlu, omagwingcigwingci, omakhonakhona, into ongayazi, imolo na owabona imolo of Africa lapha esentini. Ziyaqinake iy'nsolo ukuthi ngabe ukuthi le ndlu le ilapha enkandla, engathi kuyisemabhuqwini kwesikangizwe Mchunu, futhi engathi umnikazi wayo huye lapha ungizwe Mchunu, inxele langakithi lapha phesheya komfula enkandla. Bafowethu, sisacela ukuthi mangabe nguwe ungizwe Mchunu lona owenze into, asimshayeleni ihlombe ngenxa yokuthi ungizwe Mchunu umuntu osedlule entweni eziningi kakhulu kakhulu lapha kumaskandi nje nasempilo athe bhekene nokuningi. Kodwa besingekulindeleke lokhu akwenza, kodwa ke indoda ke leya enamaqhinga ayo, njengoba sazi ukuthi uyehla uyenyuka wenza into eziningi ezahlukahlukene ngenxa mhlawumbe imali uyithola khona. Abanye bayayibuza ukuthi ngabe ungizwe Mchunu uyithathaphi imali yokwakha le nxuluma le, mhlawumbe uyona imicimbi le emkhokhelayo iyamnika imali yokuthi impela angakwazi ukuthi ayenze umuzi lo awakhayo njengamanje. Abanye babaza ukuthi awungizwe kade uloqa enqaba ama 30,000 enqaba o 5,000, yebo yena uzingqabile lezo zimali ngezizathu zakhe azibekile. Kusamangaze amabhinca kakhulu ke akwenziwa nguye lapha ungizwe Mchunu, umlando umfo kaMchunu, ngenxa yokuthi asimazi ukuthi ungizwe usiphilisa ngani. Kodwa ke yona indoda ehlanganisayo impela, indoda enamaqhinga ayo kakhulu, njengoba siye simbone ehla enyuka, ahlale eseduze kwenyanga ezinkulu zasithikwini okhehlelezi womthandeni umfo kaManqele. Yena abangani bakhe azwana nabo omacaphuna kusale impela, naye ke angeke angabe umacaphuna kusale, izeke engake aze asitshengise lokho. Kodwa ke uphila neyinkinsela impela, sihleze naye zimthelele ngokunkinsela. Mbukeli, awenze kanje, shaya u subscribe bese siphinde sihlangana kuma video alandelayo. Iyeza ingoma kazwelonke, iyeza i-albumu kazwelonke ngey-4 zikaJuni 2002 kulo nyaka, kule mpela sonto ezayo. Ayibona nekhona eMozi Mabhida Ellis Park, nase workshop khona lapha eceleni kwase Moses Mabhida.